Sanibonani emajele, sanibonani eibhedlela, sanibonani maphoyisa, sanibonani ma-security onagadi abasigadile bafowethu, abantu abanganakekile kanti ibona abantu abasiqaphile ngempela ukuthi kungenzeki izinto ezimbi. Sihambe emgwaqweni sibhekwe ibona ama-security, sanibonani kuyo yonke indawo lapha nikhona. Good morning eibhedlela bafowethu, abantu ababanjwe i-COVID-19, ababanjwe i-corona, abakwi laphana abantu okuthiwa mabayo quarantine. Siyanibingelela bafowethu abasilalele ngama earphones njengamanje, wonke umuntu yonke indawo, ngithi good morning lapha nikhona. Niyazi ke masingena ngithi 0659337172, 0659337172. Njenganamhlanje niyazi ke we are in day 92 of lock COVID-19, of which bathi uhulumeni uthi stay indoors, hlala endlini. Siyabingelela, siyoloko sibingelele njalo, siyazehlisa bafowethu indumandumane phinde yaduma ezizweni, sihlahla somdlebe nondela ziba bejembeje mfazo nempadla nhliziyo zamadoda ayibombu, nina basetete nabasenyimbane, mkhonto kwazigazi intaba ikhala manzi. Dictionary ziyawudida lo mndeni iy'ndaba, ziwudedile bafowethu iy'ndaba. Angayiwanda kwakwenze njani zize ziwudide umndeni. Kodwa-ke bafowethu siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile kwafika usuku lwanamhlanje. It's a lovely Friday, usuku kade sasililindele. Ngithekini sivale namehlo sizwene ukuthi uNkulunkulu namhlanje uthini. Baba, izwi lakho linamandla baba, liyaphila baba. Egameni laphakade baba, wena ohlulwa lutho, lufikile lolu suku Nkosi yomsokade sasililindele. Lapha abantwana bakho Nkosi yomsabe befuna ukuzwa iy'yalo esizobanika zona kuyi-Friday. Bantwana bakho babulangazelela ukuthi babone ukhehlelezi kwi-YouTube channel Nkosi yamakhosi ntambama. Egameni laphakade siyabonga baba, wena osigcinile. Sahamba sabaphilileyo siye ezweni laseGoli, safika sabanika abantwana bakho Nkosi yomse lokho kade bekufuna. Nkulunkulu waphakade, busisa bonke abantwana Nkosi yomsa abalalele iVuma FM njengamanje. Abantwana bakho Nkosi yomsa mabezwa izwi lami, mabezwa izwi likaZondo Nkosi yamakhosi, baphile Nkosi egameni laphakade. Benze Nkosi yomsa konke sibatshela khona, sibaxwayisa Nkosi yamakhosi, sibafundisa. Kade bese beyalalela Nkulunkulu wasezulwini, benze bashintshe, guqula ingqondo yabo, uyenze Nkosi yomsa bazale kabusha Nkosi yomsa, babone umhlaba omusha namhlanje egameni laphakade, egameni lokuphila. Siyabakhulekisa abantwana bakho abahlukumezekile emqondweni, abahlukumezekile enyameni Nkosi yomsa, ngoba lithi iBhayibheli lakho ungawuhlupha umzimba kodwa lo mphefumluzi ungawuthinti. Egameni lomsa siyakhuleka Nkosi ngalesikhathi, ngikhuleka Nkosi yomsa, ngikhulekela labantwana Nkosi yomsa abakholelwa kimi kakhulu egameni laphakade. Ngenze Nkosi yomsa ngibe isibonelo esihle emphakathini ngegama lika Jesu, ngiyakhuleka, amen. Sikhathi sethu njengamanje 6:04. Niyazi ke bafowethu, uma sekunjena kusuke sekushube kakhulu. Ngiyanibingelela kwi-Facebook page Nyanga Yodumo Mzo. Ngiyababona sebevukile abantu, bayakhuluma kwakubona baphelele ubuthongo. Cha, ikhona into ebavusayo, ikhona into esuke ikuvusa ngalesikhathi. Thatha isibusiso sakho, thatha i-blessing yakho, thatha i-blessing yakho kukhehlelezi. 0659337172, 0659337172. Niyazi ukuthi isibusiso sisithatha makunjani. Hayi ke sifuna umuntu njengamanje ozofaka i-voice note yakhe asho athi, khehlelezi ngikulalele, ngikuphi. Lukufanele lelo hlelo noma khehlelezi? Cha, ufanele ukuthi ungene nje ama-hour amathathu, ngoba cha kuyashuba, it's getting hectic now. Kuyivuma FM 103. Ulale ukhumbule ke, uma uphesheya kwey'lwandle noma use-Johannesburg, Cape Town, Mpumalanga, you can just say www.vumafm.co.za. Remember, each and every day I need ama downloads aw 100. Please. And you are the one, you can tell your friend to download the app. Please asilalele kwi app yethu www.vumafm.co.za. Make sure you tell your friends to listen us nge app. Those who are in overseas, thank you so much. Siyababona bayasilalela abantu kakhulu. And make sure you send ama voice notes, and I can see voice notes are coming in kakhulu. Asenzeni kanjalo ke bafowethu, ngibingelele. Ngizwe ukuthi wena ukuphi, awushayini isindawo yangakini, usho ukuthi ngikulalele ngisemlazi, ngikulalele ngise-P3DF, ngikulalele ngise-Kapa Lodumo, ngise-Monfreya, ngise-Upper Houghton, ngise-Beria, ngise-Pitoli, ngikuphi kuphi, ngise-Bergville, ngise-Montrose, ngise-Harrismith, ake ungitshele ukuthi ukuphi. It mustn't be more than 30 seconds. Make sure. Ake sizwe ukuthi uphi. 0659337172.
umandumane adumezizweni
sihlahla somdlebe nondela mzimba mbethe mbethe mfazo nempandla thiziyo zamadoda zibovu sesifukile mkhulu sesilinde ukuthatha isibusiso sethu mkhulu umnandi uhlelo lakho mkhulu sicela ume nje mkhulu uqhubeke mkhulu sikhulekise nathi mkhulu siphumelele ey'ntweni zethu okungalungi kulunge mkhulu umnandi kakhulu mkhulu uhlelo lakho sicela ume nje uqhubeke mkhulu sikhulekise siyayibona imkhuleko yakho iyasisebenzela kakhulu mkhulu ukhuluma nothembi kamashu
thank you Thembi
hayi sawona mkhulu mina u-Adolf Matseki ngithi ngiyafisa nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngithenge ama-imagic oil no-Slay Queen kodwa manje inkinga yami ingumuntu ohlele ongasebenzi sengifisa ngisho ukwazi ukuthi sovula nini isitolo sakho sedrogen khona ngizokwazi ukuthi ngithole mhlawumbe noma i-discount uma sentina ngizowabhatanisa ngikwazi ukuthola kokuphi siyabonga kakhulu uhlelo lakho lasibusisa thank you
Soon, my brother, less than 2 weeks. Thank you so much, my sister. Sizokwenza lokho engimzwile ubhuti ufuna ukuthi isithole sivule soon less than 2 weeks sobe sesivula sizontshela ukuthi siyosilontsha nini abantu bafike yonke into yethu izobe sespecialini
Ndumandumane sesivukile sihlengezingqayo manje silale silindele lelo leso sikhathi sokuthi ingene ingadlangadla
yes
sana nayo Pastor Zondo siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngohlelo lakho lesikhuthaza kakhulu njalo ekuseni ngaphambi kokuthi sivule semsebenzini sihamba sivuka sikhuthazekile siyabonga kakhulu uNkulunkulu qhubeke nje
Ndumandumane Sesivukile ke silalele wena manje ukuthi usiphathele namhlanje. Abavuka abantu bo. Sizwe namhlanje ukuthi siphathelweni. Silalele wena ke manje baba. Sizwe ukuthi usiphathele namhlanje.
Thank you so much ukuzwa abantu ukuthi bavukile njengamanje ngiyababona njengamanje. Awuloke usulungisa ifoni yakho 086 1010 300 086 1010 300 ngibingelele after mangibuya kwibreak ungibingelele kwifone call ngizwe ukuthi ngempela akuyona ivoice note oyenza izolo yini wayisenda izolo ngizwe ukuthi ngempela uvukile yini uthatha your blessings ukhuluma nami straight awukhulumi nomsizi wami ukhuluma nami straight 086 1010 300 That was Umkhululi Bebe. I think that is Njomane. Ubebe uNjomane featuring Sibusiso Mthembu. Hamba nathi Nkosi. Yes baba hamba nathi because njengamanje silalela umuntu osetaxini silalela umuntu odrivayo as driving with the family silalela umuntu ophuma emjolweni uqamba manga kumakoti uthe bese meetingini kanti usilalele kanti nje njengamanje. Kodwa Nembeza umdlumnikazi wawo asazi uphuma phi la uphuma khona njengamanje enobhizi uya enjoy lapha emotweni kanti uze yazazi ulele ntombini hey wena things are going to get hectic endlini asazi kuyenzakalani isikhathi nje njengamanje It's 20 minutes past 4 o'clock ekuseni laphana kwivuma FM. This is Vuma 103 mosilalele usegoli noma usilalele uphesheya. You just say www.vumafm.co.za. Uhleli no-Dr. Khehlelezi. The name of the show is The Healing Hour. Lapho sisuka khona sesisakaza bukhoma. Sisemhlanga egay at KZN at Durban kuZenet Drive. This is Vuma FM. Isikhathi sethu njengamanje. It's 20 minutes past 4. Sibheke ukuthi ubani ozothatha isibusiso sakhe njengamanje. I'll only take abantu abawu 5 086 1010 300 ake sibone ukuthi obani esibamukelayo vuma sawona
ngiyamukela isibuyo sibusiso baba
khuluma nobani baba ngikhuluma nobani kuphi
ukhuluma nophumlani mthethe melmoto ngilahle emuthe etohen lokungangabo isibusiso nje kwerangena phakathi etohen baba
Danke khehla lami ube nosuku oluhle ngikuthanda ngothando luka lapho ulithanda ulithatha unike
umuntu ngaqhubeka ngosamshelo ngaba lapho inhlokazi ngithola ngilatheka isibusiso nje ekuseni nabo umuntu wathangizedoheni.
Thank you so much Puti, ngifisa i-promotion, ngifisa a permanent job njengamanje. Nkulunkulu akubusise u-invite nabanye kulolu hlelo balilalele. Ngiyabonga Puti wami, uyezwa?
Ngiyabonga mbejebeje fazonoone bani.
Danke Puti. Nakho ke sifuna izinto ezinjena ke abantu abathi kunezithelo engiyibonayo. I want people abazothula ubufakazi. Njengamanje ngicela abantu abazothula ubufakazi. It's either uthula ubufakazi ngalolu hlelo noma uthula ubufakazi ngoSlay Queen noma uthula ubufakazi ngeMagic Oil. Call in 086-1010-300. 086-1010-300. Bengeke ngize ngivuke ekuseni ngivukela mahala. Uma ngivuke ekuseni kunento engizoyideliver kubantu. Khona imessage engizoyiletha kubantu. I'm here to bring the blessings kubantu. Ake sizwe ukuthi wena uthini lapho khona. Vuma sawubona. Vuma sawubona.
Sawubona.
Amen baba, kunjani?
Awu siyancenga, siyancenga baba. Siyazwa kimi.
Siyabangene kavuma baba.
Ngiyabonga Puti, ngikhuluma nobani kuphi, ufuna ukuthini?
Ukhuluma noSandile Dlamini ba.
Yes Puti, uSandile Dlamini mfowethu, ufuna ukuthini kimi?
Baba ngingafika kuwena baba, ngathenga imbiza lezivala esipofu baba, hayi ngiyavuma ba.
Ngiyavuma. Ah, nkosi yami umama, hey, wakubiza ngesithakazelo. Wakuthakazela umama, ibambe lapho mfowethu, ube nosuku oluhle, ungabisadlulela phambili kakhulu ngoba loyana umama uyovela baleka. Ngithi phela ngiyazi unesithembu, kodwa lesithembu sakho usifihliwe. Hey, amen. Ungabisaya
esonto baba, siyeza
nange. Thank you mfowethu, ungabisaya. Amen mfowethu. Benosuku oluhle futhi, ngiyabonga, ngiyakuthanda lapho, ngiyakuthanda. 086-1010-300, sithanda ukuthi uhlelo lube mnandi benjana, luyakha, sithula ibusiso, sithula ubufakazi. Akufone nawe, it's getting hectic, kumnandi, it's interesting. Isikhathi sethu njengamanje is 22 minutes past 4 o'clock. Ake sizwe ukuthi wena uthini lapho khona. Thula ubufakazi, sifuna ama-testimony ngesilungu. 086-1010-300, 086-1010-300. Uyangifonela, uyangishayela, uyangitshela ukuthi khehlelezi, ngiyakuzwa mani lapho engikhona, ngisendaweni kanjena, ngiyakuzwa khehlelezi, ngisegaraji. Khehlelezi ngisemgwaqweni, khehlelezi ngi-advise umakoti uzongishubisela mangifike endlini. Call me, I'll give you the advice. Vuma sawubona.
Ndumandumane.
Ngeke mfowethu, ukhombisa impilo mfowethu, ukhombisa impilo mfowethu. Sukhuluma nomunye umuntu bathi, sukhuluma nomunye umuntu, ukhombisa impilo mfowethu.
Hayi ikhona impilo.
Nakho ke, ngikhuluma nobani kuphi mfowethu?
Hayi ukhuluma noZamande Magapheni.
Yes, Zamande Magapheni, uthini kimi mfowethu? I'm going to go to the house. Ungalishwa igama lakho, uligodle igama lakho. Khumbula ukuthi ke namhlanje sinobaba uPastor Sthembiso Zondo in the studio. Kukhona into esoyithinta, khona into esizokhuluma ngayo namhlanje, khona abantu esizobaxabanisa njengamanje njengoba nilele lapho. Sizonixabanisa because ayikho i-punching bag emhlabeni. Azazi ukuthi sithini lapho masitsho kanjalo, kodwa khona abantu esizobakhatha manje. 086-1010-300, fonela umngani wakho umtshele ukuthi avule iVuma FM, kukhona okuzokhulunywa, kukhona okushobile namhlanje. 086-1010-300, siyanibingelela laphayana Zimbali. Vuma sawubona.
Amen baba.
Nazoke mama, ungikhuluma nobani kuphi?
Ukhuluma nomsamkhize yolo sparking, ngicela sibusise baba.
Lalela ngikutshele kuqala, ngikuthanda ngothando lukabani?
Lukalove.
Nazoke, ube nosuku olumoja, ube nosuku olukahle, ube nosuku oluhle, ube nosuku oluswid, oluhani, uyazwa?
Amen baba.
Thank you mama. Nazoke sifuna osisi more, sifuna about two abokugcina osisi before ngiye kwisihloko sanamhlanje because uzazoshuba la studio. Bakhona bazoxabana. Yazi la ekhaya. Kukhona abazocabana lapha ekhaya ngoba into esizokhuluma ngayo yinto eyenzakalayo kodwa efihliwe. 086-1010-300. 086-1010-300. 300. Sifuna abantu abazothula ubufakazi. Call in namhlanje, incingo zami zonke ngiyilungisile, ziyangena impela, ziyangena zingena yitheleka. Awufone, bapho sisi, bapho dokotela, ziphi inyanga, bapho makhosi. Asifuna abantu abazofona bapha befundisi. Sifuna abantu abathi mabengena bathi amen endlini yokusakaza. Sifuna befundisi abazosibusisa estudio, bapha befundisi, balele befundisi. Kubaningi abasebevukile bayathandaza njengamanje bakhulekela usuku ukuthi usuku luhambe kahle. Sifuna inyanga njengamanje, ziphi inyanga? Vuma sawubona.
Hello, msasazi,
unjani? Ngeke sisi wami, ngeke. Vele uvuka ugqume nje, vuka ugqume nje. Uyazi ukuthi ukhuluma nohlanya oluyimina. Vele uvuka ugqume nje uthi dokotela, dokotela. Awenze njalo ngizwe sisi.
Dokotela, usisibusise nje kawuqala uyingena uvuma FM.
Ukhuluma ngama earphones yini?
Ewe, msasazi.
Oh siyabonga sisi wami kodwa ngeke ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda ngothando lwa love ngoba ngeke hayi awu deserve awukhombisa ukuhlakanipha phela ukuze ngikutshela ukuthi ngikuthanda ngothando lika bani
ngithanda
ngothando lwa love hayi uyangiphuca ngenkani ngeke uyangiphuca hayi uyindaba ungiphuca khombisa impilo oqala ithi sawubona baba ukhehlelezi
Molo tatu
kehlelezi. Ewe, mhlekazi. Kuhle mani uyaphila apho?
Ngiyaphila unjani?
Kuhle mani ubani lo seca kwakho?
Usiqaleni kwami usanda kuhamba ngokuya emsebenzini.
Likuthanda ngothando lukabani?
Luka love.
Nantsoko, lithatha ulugcino ulipake enhliziyweni yakho evasisi. Have a nice day. Have a nice day, sisi wami. Ngiyakuthanda ke apho sisi. All right. Right, sikhathi sethu njengamanje it's 26 minutes past 4. Ake sibheke ke ukuthi esakeni is pattern, but before siye ku topic, angazi noma asenze kanje. Ku topic yanamhlanje sikhuluma ngalento. Uthi umbuzo, kuvumelekile yini ukuthi uma usebenzisa amakhambi esiZulu, uyindoda edla umuthi? Usisodwa umuthi ujulile kakhulu ende kunezinto ongayikhomba endlini ukuthi uyabona lokho nalokho nalokho ungibona ngilana namhlanje amandla kakhehlelezi ungibona ngilana namhlanje amandla kababa uSibiya amandla kababa uGumede amandla kababa uNdlovu inyanga yami leyo kunalabantu abathanda ukuthi hashtag inyanga yami unfortunately abasho ukuthi hashtag inyanga yami uKhehlelezi right my point is Wonke umuntu othi hashtag inyanga yami kunemthetho aphila ngaphansi kwayo siyaba Afrika siyabantu besiZulu kunento ekufanele sisitike kuyona sithi isiZulu noma the question says uvumelekile yini uthi mawusebenzisa umuthi wesiZulu noma umuntu womZulu kholelwa kwindabuko ukuyithola usushaya umfazi umshaye ngamanqindi umshaye ngeibhakela noma wena umuntu wesifazane usushaya indoda noma uphuma uthi iphuma silwe nimbone njena ulale ngayigqokanga i-trunk nimbone njena mangathiwa manje kwenze ukuthi uyophuma enqulo endlini nimbone nje uvumelekile yini uqophisana ngamagama nomuntu wesilisa isiZulu sithi umuntu wesifazane kwakungafanele yini azehlise angazi phela nami ngiyabuza uvumelekile yini ukuthi umuntu wesilisa uyithola usumbamba umuntu wesifazane umshayela indongweni wenze ini but at the same time uthi umZulu uyakholelwa esintwini sakho namhlanje sinobaba upastor Sthembiso Zondo ozositshela ngokweside lakhe lofundisi ukuthi ngokukholwa kwakuvumelekile yini ukuthi umuntu wesifazane ashaywe noma umuntu owumphathiso kweqanda ukuphakamisa umoya ukuhlambalaza ukushaya izinto ezi-3 ukuphakamisa umoya kumuntu wesifazana ikuhlambalaza ikumshaya sifuna ukuzwa ukuthi kuvumelekile yini konke lokho sifuna ukuzwa ukuthi wena lapha ekhaya ukhona uthini ngalezo zinto this is Vuma 103 uhleli no pastor Sthembiso Zondo uhleli no dr Kehlelezi pastor Sthembiso Zondo is in as a guest sifuna ukuzwa ukuthi uvumelekile yini ukumshaya umuntu wesifazane umhlambalaza umbize ngamagama noma umshaye noma yonke leyo nto umhlambalaze umhlukumeze noma wena umuntu wesifazane noma kuthiwa uyiphoyisa noma kuthiwa umagistrate noma kuthiwa uyimanti noma kuthiwa ummeli noma kuthiwa uvumelekile yini ukuyithola usutshela umuntu wesilisa umtshela amagama abuhlungu ahlabayo uthembe ukuthi wena umthetho uyawazi uphethe ngesandla namhlanje ke ngithembe ngiphethe indoda ugeneral ngiphethe indoda ayisuka amadoda ngiphethe indoda unkulunkulu wasemhlabeni lona indoda umamemeza indoda ekhuluma ngempela kuzwakale ayikhulumi into engaphilisi lonke igama alibekayo liyagadla lonke igama alibekayo there is a meaning of it namhlanje siphethe upastor Sthembiso Zondo indoda egqoke kahle namhlanje niyibona gqoke isudu gqoke ibhanji gqoke ipoloneki ingikhumbuza ngalelalanga isemncwabeni ephehlelekile emncwabe phezulu namhlanje uthe ngiyayigqokela lento ngizoyikhuluma ngayo ngempela abantu abezwe sifuna akhulume ngokwesayidi lasenkonzweni ukuthi yena uthini ngalento yabantu besifazane ababulawayo noma abahlukunyezwayo noma abantu besilisa ababulawa abahlukunyezwa kunzima ke kubhlungu ukuhlukunyezwa komuntu wesilisa ngoba noma eyo report e police station uvele bafike bamhleke bathi ha udlisiwe baba upastor Sthembiso Zondo akusibingelele umuntu ongakwazi umtshela ukuthi ubani kanjani
umfundisi Zondo ezinjwayelo from zero to hero la sithi khona abantu abaphile eNingizimu Afrika so into nje baba encela sibheke so bheke izinto ezi 3 ake sibheke uNkulunkulu uthi ubazini uthi into enje izokwenzeka mawubheka incwadi yabase Efeso chapter 5 njengoba ngiqoka ibhanje ngikhotha ngishiye verse namhlanje ngoba sifuna ukuza uJehova ukuthi ngoba umthetho uthi sifuna ukukhuza isihlava sokuthi umuntu osifazana angahlukunyezwa indoda ihlonishwe izingane zinga abuse so izinto ezintathu uNkulunkulu ebeka futhi uyenze lento ayi triangle yayi triune yawunqandathu utshela umyalelo umuntu wesilisa oyi 1 ukuthi mawungenza lento umsindo ngaphela watshela umuntu osifazana into eyi 1 mawungenza lento umsindo ngaphela wayisetshela ingane into eyi 1 mawungenza lento kubazali iabuse ingangababikho wayisetshela abazali futhi mangenza lento enganeni umsindo ungangababikho ngoba yonke ngesinye isikhathi sizokhuluma ngento kanti umsuka waya siwubone ake sishaye impandeni uNkulunkulu uthe ukuze ngabe khona ukushayana kube khona into eyi-1 and every time uNkulunkulu ethi enze into eBhayibhelini uyazi ukuthi imveli iyanqapha uNkulunkulu akasho ukuthi enza into kanti akaza yenzeke methi uNkulunkulu uthanda umakhelwane uyazi ukuthi uyamnyanya methi nikela uyazi ukuthi ungoqo methi xolela uyazi ukuthi axolileke okay ake uthe husband ndoda thanda umkakho uyazi vele umkakho akathandeki ngathi ungathanda intombi akithi that is why yethe thanda umkakho wayesethi wena mka wena nkosikazi thoba uyazi vele banenkani akuthobeki wayesethi nina ingane wayesethi nina ke bazali ningayicasukisa ingane uyazi ngesikhathi sike sishayela imithetho ukuze kweqe wayesethi nani ingane hloniphana abazali uyazi uNkulunkulu siyajomba vele siyohlonipha abangani instead of abazali okay angibuyekeke la angazi dokotela mkhulu ngicela ungizwe kahle mangilalelo wena kwasho wena uamen siqedile okay ayikho njalo indoda eyakuyashaya umuntu osifazane yakuyamrape kodwa umuntu osifazane ushaya umuntu osilisa indoda ayirape umuntu osilisa orevive ngizokuchaza lokho kunomehluko phakathi kwendoda umuntu osilisa asiyicacise lento unebhadi mawushade nomuntu osilisa uneshwa
ake siqale la zonto awungichazele umuntu osilisa
nomuntu osilisa okay kunomehluko phethu phakathi komuntu osilisa nendoda yini umehluko okay angichazela indoda umuntu wesilisa ongena ama break umuntu wesilisa indoda umuntu wesilisa kodwa onama break indoda leyo umuntu wesilisa indoda engena ama break angibeke standard grade again yini indoda angazi lento leli sentence singadlalisa kanjani ligijima emhlabeni yini indoda indoda umuntu wesilisa onama break obrekayo
uyakwazi ukuyibala
yini umuntu wesilisa cha umuntu wesilisa indoda kodwa engenama break into esihlukanisayo ama break bengenza iVO iVOD victim offender dialogue eWestville ejele elikhulu nginamadoda agwetshe 25 years whole life about 3 umuntu onama murder u 36 wa rape yonke into ungacathe emajele kuphwele igebengu cha mhlawumbe 80% walabo abantu abalapha abantu abahluleka ukubreka ukuyibamba
yes
asina akubalekeli ukuthi mina ngilikho umqiniso mfethu ngalikho umqiniso njengoba ngivuka ekuseni ngilikho umqiniso layila umuntu osifazane ukadelele uzwile kumvuka ube umuntu osifazane akeyise nje umuntu hayi mina ngiyikhulumela yazi umuntu osifazane akeyise nje yabona ngishaye phela lalela ngijabuza ngishaye phela hey usaba amanye amadoda ngishaye umuntu wesilisa mezwa lo kudedela impama kodwa indoda iyacasuka izibambe
izibambe
uzwile ke mfethu makuqhamuka umuntu osifazane egqoka isikete esincane esiwukwana 2 skate kanje kunento eyenzakalayo konke umuntu wesilisa nendoda mawumbuka ngaphandle mawugula ngoba phela uyocatha uyakhola ndakusahambi kahle kodwa ukungizwa umuntu wesilisa wabona isketshana wabona ithanga ashele kunathi uyaqhavuna usiya rape kodwa indoda noma ihlabi iyayibamba ama break ungakhohlwa mina ngithenga idlula la ngibone udoti wemoto imoto enjani kodwa ngayibamba kuyona yami indoda iyabreka kuyona imoto yami le kodwa umuntu wesilisa uthi hayi ngiyayigoxoza ngiyayithatha ngiyayigoxo uhluleka uyibamba ama break nasemsebenzini uke esontweni ngelinanga wasilinga nje hey ngikhohlwa bekuxoxela amagengi waqhamuka waqhamuka nesikhwama sithole imali wasibeka lo akithi yabona hey kwa lento kumina ethi eish madoda ha uyabona lesikhwama bo akini manje ngiyindoda akusone sami ngazibamba kodwa umuntu wesilisa sonke siyayihlalela imali yomunye umuntu kodwa umuntu wesilisa kabreak sishawa ama break madoda eNingizimu Afrika bantu besilisa eNingizimu Afrika engathi ngakhona umkhankaso esogijima all over noma sipala basize sikhuluma ngento ekuthiwa ibreak fluid ukuthi amadoda wakafaka ibreak fluid madoda siyacasuka kodwa bantu besilisa siyacasuka kodwa indoda iyibamba noma ushuze uthiwa ngicasula nange ngihlohloloze ngikhombe emehlweni nange ngibiza kanje 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 ngoba angicabangi ukuthi ningalala nithandana bese nivuka nishayana akhona amazwana aprovokile akuthukuluza weza ukuthi kuvuka ilukuluku ngoba lento ocasukisa emthanjeni yomuntu kodwa uma usubeka isandla useyona indoda wabeka isandla use ngoba usuhlule kokubreak nawe umuntu wesifazane bamba uzama ukuba nam break siyokhuluma ngam break nawe futhi ingane phatheka nawe ngane phatheka siyongena lapho sasingena ukuthi singalwi nana nezingane singathukuluzani kodwa into ehlukanisa indoda nomuntu wesilisa is nothing else but ama break masifunde ukubreaka nje njalo uma ngabe uhlangana nomuntu siyokhuluma ngezinto eziwu 7 eyivezayo ukuthi indoda noma umuntu wesilisa yini lo ngenilanga 7 major point usambona nisadla ngisho ngaqhokile ndaqhokisa isudu kwazi ukubona indoda yini nomuntu wesilisa la nalawa esifazaneni ubone ukuthi intombazane noma it's a woman in la 6 major point
yes kumnandi studio kumnandi studio this is Vuma 103 skatsethi njengamanje is 14:37 which is 23 minutes before 5 o'clock uhleli noDr. Khehlelezi uhleli lendumanje umane yadumezizweni uhleli nesihlahla somdlebe sihleli nozondo sikhele ngehectic kuyashisa manje studio wafowethu kuyashuba sifuna umuntu wesilisa sifuna indoda kwenzenjani nibona amatshele egcwele kangaka bafowethu ikuthi kunamadoda ahlulwa kuyibamba ngifunde lokho namhlanje mayikhuluma le ndoda ithi mayibona into enhle indoda iyahlulwa kuyibamba igcina isigoqoza basho kanjalo lomba basebeyithatha imoto yami basebeyithatha imoto yakho bathi wayi koza nibona amajele egcwele kangaka ukuthi inkaba ihlulekile kuyibamba yahekwa imali eningi yakhohlwa impilo yezingane zayo bafowethu baningi abantu abagijimela imali esheshayo bakhohlwa ifuture yabo sebeyakhile eish suka matota yabona masukhuluma kanjena zonto uzungikhumbuze abantu abaningi asebegwetjiwe begwetjele irape Chawuze ngulile kanti uthola ukuthi akadlengulanga ubambe ngenkani ebezama ukudlengula bafowethu ukhuluma amagama abuhlungu ukhuluma amagama anzima uPastor Stembiso Zondo siyabonga kakhulu amagama wakhulumayo ayasakha amagama wakhulumayo asenza ukuthi kodwa nathi sibuye sikhumbule ukuthi siwobani lapha sikhona njengamanje ake ngidlalele ngoma ebese ngiyabuya ngisawuphuza amanzi angihambile ngiyabuya ngisawuphuza amanzi impela ngihambile ngicipha izinto zami Kombatla kasoze angidele. Sikhathethe njengamanje it's 4:47 13 minutes before 5 o'clock. Sihleli no Pastor Sthembiso Zondo lapha kwivuma 103 ivuma FM lapha nasikhuluma ngokuthi umuthi uyasebenza yena umuntu mayehlukumezekile. Kukhona into abayishoyo lana bayisho behind the scene behind cameras abantu bengezwa. Ithi le nkulumo yethu laphana ayikho into esebenzayo bafowethu uma kuyukuthi usebenzisa umuthi at the same time ngapha ilokhu zeni uhlukumeza umuntu wesifazane. Kusho kanjalo namhlanje, usho kanjalo uZondo masikhuluma ngapha esayidini, uthi nikhumbuleke bafowethu ukuthi noma ningaze nenze njani uma uke wamshaya umuntu wesifazane umbe nike naqali naphambana ngembono lo mthandazo ezulwini uphetheziwe. Uma kunempi enikade nilwa nomama wasekhaya naqale naxabana endlini lo mkhuleko uNkulunkulu uyawuziba uthatha abanye. Khumbula ukuthi phela uNkulunkulu akanakile nina nodwa, baningi abantu abalayinile okudingeka ukuthi bafanele basizwe. Zama uma umuntu wesifazane baba noma umama, lithi iBhayibheli imoya iyanjani iyathobelana ngaso sonke isikhathi kuyathotshelwana. Mama musuku umthethisa ubaba, baba musuku umshaya umama, lento ayisebenzi vice versa. Kodwa ikhaya kube ikhaya lani lokuthula. That is why kufanele kuthiwa sikhethe ukuthula, ikhaya lokuthula, ikhaya lenjabulo. Mina ngangazi ukuthi ikhaya indawo lapho thi noma ususebenzile imini yonke emsebenzini, but uma uke wafika ekhaya uba nenjabulo, uthola injabulo, uthola ipeace. Ungathi uma ucabanga ukuya ekhaya uthi no, ngathi ngawedlula ngiphuze kancane ukuze ngiyofika sengibambe iplug. Baba musukubambela umama iplug, lo muntu uhleli naye permanent. Kodwa uZondo kukhona amagama okugcina afuna ukwasho njengamanje ekhaya uhleli. Kodwa into esiyishoyo sithi thina, uma umuntu okholele sizulwini, uma umuntu osebenzisa umuthi ukuze umuthi ukusebenzele, ukuze leso siwasho sikusebenzele, ukuze lo mthandazo mfundisi unamasudo amahle abizayo uyawashintsha esontweni. Kodwa uyazazi wena ukuthi uyifihlile lento ekhaya ukuthi umama uyamshaya. Uyazi ukuthi zikhona izinto oyifihlile ozenzayo kumama ukuze uhlonipheke ebandleni, ukuze uhlonipheke more than ever. Hlonishwa kuqala umama ekhaya, hlonipha umama. Wazi ukuthi akayona i-punching bag, aka iba namagama amahle owakhulumayo. Ungabi namagama azohlala njalo emkhuba, ngoba uma ekhuluma ngenhliziyo eshwabula kunezinto zakho ezibambekayo. Babo Sthembiso Zondo, sengiyacisa ekugcineni, sengizokudedela mpowethu. Ngiyazi ngikuvuse ngo 2:30 na usalele ngathi vuka ndoda sizobaphilisa abantu. Wavuma wavuma. Njengamanje umuntu ekhaya ufuna ukuza ukuthi ukuze ikhaya lihlale lilokuthula, ikhaya lihlale lithulile, ungabi khona umsindo ekhaya, kufanele lenze njani?
Umphostoli Paul uma eseyivala uthele ukugcina, yabona uma esethele ukugcina, qinani enkosini nasemandleni. Ngizothi kumlalelo sekhaya elokugcina, kufuna sazi ukuthi uma usathane sixabanisa kusuke kukhona i-breakthrough nesibusiso esikhulu asivimbayo. Ngoba ngokweBhayibheli lithi once indoda yaxabana nomkayo, umkayo waxabana nendoda, noma bangathandaza imthandazi yaphebezwa. Ayiphebezwa uSathane, iphebezwa uNkulunkulu. Akusona amademoni ayiphe ukuxabana kwethu uSathane, hayi ngoba esixabanisela ini, usixabanisela ukuthi uNkulunkulu angabe sasilalela iattention akasinikezi yona. Okwesibili ke angithiphisa abafowethu amadoda eNingizimu Afrika, ngisho isentence eliyi-1, madoda bafowethu nilikhumbule leli sentence lami, sicushiwe. Wothi ngiphinde again, yini indoda, yini umuntu wesilisa? Umuntu ocushiwe, ucushiwe. Lento ngicela iringi ezindlebeni zakho njalo, ukuthi makukhona into ekucasulayo kumuntu wesifazane, ucushiwe. Waphamisa isandla nje, wambeka isandla, umbhede wakho usukulindile ejele, amashidi akho aseya ayino. Let me repeat again, lapha ejele kugcwele igebengu, kunamadoda ahloniphekile akade enamaposition emsebenzini enayo yonke into. Uma umuntu wesilisa ucushiwe phansi komthunzi welanga, ithi enye into nje yokugcina wemkhulu engiyoyicela oba lesihloko asingasiqedi manje, asisiqhubezele esontweni ngesonto, ukuthi makunomuntu ozayo asingasiyeka, asisiqhubezele, ngoba kunezinto also esizoyithinta ukuthi kwakhona musa ukushintsha ubudlelwane kanti usopha, ngoba igqubu uzolikhiphela komunye umuntu. Ubabona abantu besifazane abaningi beshawa, benziwa yonke into, bangagwazwa benziwe yonke into. Abantu banesibhongo, ukhiphe isibhongo kodwa usikhiphila kumuntu oronko ngenze lutho kunabantu besifazana abakhipha isibhongo besikhiphele madodeni kunamadoda akhipha isibhongo esikhiphele abantu besifazana ungabushintsha ubudlelwane kanti usopha sizokhuluma ngobungozi bokushintsha ubudlelwane kanti uyopha wena isibhongo usukhiphele endaweni rock abafuna mhlawumbe isikwazi ukuxoxisana nabo mhlawumbe ufuna icounseling mhlawumbe unezinto okunye nje mkhulu sinento esiyenzile uWhatsApp la sifuna khona abantu ku lockdown ukuthi ake siphatanise amasente sizama imali no finance no romance uma imali ingekho futhi ngixatshanise umbhedo nje sifuna wonke umuntu ofuna umqondo wemali ofuna ukunyakaza akashayele kule number le kodwa muze ze office ibhuka kuqala sicela ubhuke nansi ke inumber ka WhatsApp 060 34 66 66 251 251 060 060 34 34 66 66 251 251. Abafuna sihlanganise imiqondo siphumelele
0 08 15 15 68 68
067 0 67 90 90 81 81 568 568. God bless you.
Right, ngiyabonga baba uSthembiso Zonto, ngibonge kakhulu laphana inkulumo yakho ejulile, ngibonge kakhulu amazwi ahlakaniphile, ngibonge kakhulu iy'nkulumo zakho ezakhaya uthi no romance no finance ekhaya nicatshaniswa into ewubala indlala iyalibanga ulaka kusho kanjalo into abajwayele ukuyisho ke nithe ekhaya asihlaleni bafowethu nikhumbule bafowethu bantu besilisa sihlala ngaso sonke isikhathi sicushiwe kungaba yiphutha ma singaphuma singabathatha ngabathathu 086 10 10 300 086 10 10 300 isikhathi angisenazo njengamanje ngiyazi iproduct yami sengizokhuluma ngayo ntambama kwi-YouTube channel yami niyazi ngo-7 kuya ku-8 sizobe silive ngadlangadla into esiyenzayo namhlanje senza ibhom lento ezobe yenzeka namhlanje thenga amadatha akho wena kushubile kungenzeka ukuthi uphansi uSthembiso Zonto uyomthola khona ebusuku futhi utholakala yonke indawo uyatrenda ngesilungu vuma sawubona uyaphila baba uyaphila baba uyaphila ngiyaphila baba yes yes baba uthini kimi 20 seconds
chaba pakitalo sikhulumisa usho uthanda ngelela imhlaba yokuchushini kodwa ke sinale kumele sizazi noma dokthi samadoda
ya
kwilokho nje ngithi uhlelo lakhe aqhubeke baba liyasibuthi impela ngathi ngathola ngishama awon ten
ngiyabonga futhi ube nosuku oluhle yezwa
yebo ngiyabonga
thank you mfowethu this is Boma 103 ake sizuthi ubani wesibili esimtholayo siyaphuthuma kakhulu 086 10 10 300 086 10 10 300. Bathi no mama hayi phela mama namhlanje ke bayolala bedelela abantu besilisa ke ngoba phela kukhulunywe ngabo banconywe ladies house nithi nina ngale topic esiyikhulumile sawbona kwivuma vuma sawbona vuma sawbona ngiyadlula laphana 086 10 10 300 086 10 10 300. Bathi no mama ngalento ekhulunyiwe namhlanje nithini nizobahlonipha yini baba vuma sawbona
yesawbona
asikhombise impilo mama ngikhuluma nobani kuphi
selungile bisho baba ukuthi ngikunindawo
akunankinga mama ufuna ukucomment uthini
ngifuna nje ukucomment kwami ukuphamisa kakhulu uSlay Queen baba angazi noma
ikhuluma kahle alright impela khuluma usheshise nje
yebo engathi ungaphindo edle nama hour amaningi ngaphezulu kwaloko baba safika kuwena owatshela kona kwenzeka njengoba usho baba siyabonga sinobaba nje 9:15 ayikho inkinga siyabonga kakhulu baba kodwa nje inkinga yenza ngawo phela hayi bamfonela manje abantu besifazane baba
kanti ungafoni ngani elisike siyifake be topic le ndaba yakho yabona Tuesday ngiqala ngawe Tuesday hi mama you made my day yazi ulenzile isuku lami ngiyabonga kakhulu mama siyobonana ngesonto mama ngiyabonga uNkulunkulu akubusise ngicela ukuthi intambama ningibuke ningifonele nobaba nginihlolele uyezwa
Siyabonga
ningakhohlwa nje ku YouTube channel yami Ntambama you've made my day mama ngiyabonga god bless you baba ungabuyisa ama ex ngiyacela manje nawe hey uyangikhatha manje hey kodwa uSlay Queen hayi ngokubuyisa abantu asebadlula Hayi inkosi yami. Ngicela ke niyothola i-magic oil njengamanje. Kushubile i-magic oil siyatholakala e-number 9 Mercury House ikhona noma kuma distributors wami. One of the numbers enginikezona ugijimiye ku Facebook page yami uzoyithola noma wonke ama details uzowathola. Slay Queen uyatrend abafowethu agage 0861010300 ngithatha i last call njengamanje. Last call engiyithathayo otherwise mayingekho vuma sawubona. Vuma sawubona. Ngisho kokugcina vuma sawubona ngiyavula manje. Ah, shem. Okay, njengamanje ngidlulile ke manje sengidila ngama numbers abantu abafuna uSlay Queen. Ukhona uSlay Queen wayimanga, nawe usazokwenzela imanga, uzowuthola laphana e-number 9 Mercury House, Magic Oil, ibhodlela elenza imanga, liyambamba njalo umuntu wesilisa, liyambamba njalo umuntu wesifazane. Masulithengile ungi-inbox noma ungibuze ku-Facebook ukuthi lenze njani ekubambeni umuntu wesilisa. Leli bhodlela mawuye e-casino, ngike nganihlebela elinye ilanga ukuthi wenza njani. Mawugeza ngalo uyalicontisela emanzini ufaka ubisi nalo, kwenze njalo nje uhambe. Ngizolichaza kakhulu ntambama. Ngicela ntambama ningakhohlwa. Ngithe what you do uya ku Facebook, ku YouTube, ku Facebook page nyanga yoDumo Mzongo 7 ntambama ngizobe ngi live Black Life TV on YouTube. Usubscribe laphana ngizobe ngi live Real TV 1 ngizobe ngi live Siya Viva TV ngi live Dr. Khehlele's YouTube channel ngizobe ngi live. Wenze sure ukuthi ama data uwathengile maningi because I will be live for 1 hour. There is a number ezobizwa laphana, a studio number ofuna ukuhlolelwa, umuntu ofuna ukubuza ngayo yonke into, uzosithola sizobe simile silindele wena. Kuyashuba ntambama, it's going to be strong. Kuzobe kuyine topic e strong, sizokhuluma ngayo Slay Queen, sikhuluma ngayo magic oil. Tshela abangani bakho ukuthi le topic okungenzeka ukuthi siyithinte nayo kancane futhi sizwe ukuthi nithini bantu besifazane ngoba sinibonile niyashoda ukuphawula. Nisabani, nisaba ukushaywa? Ngeke ushaywe, uzoba u-anonymous. Kodwa otherwise ofuna uSlay Queen, ofuna ukudayisa ngakubo, akafonele uBhubesi ku 072 1234 976. Ofuna ukukhoriyelwa uSlay Queen noma i-magic oil, akafonele uButi Musa 082 960 7514 uButi Musa ukhona uzonikoriyela yonke into yenu enifunayo. Otherwise yonke into enifunayo nizoyithola ku Facebook. Ningakhohlwa ngesonto kushubile emahlabathini kaKhehlelezi, uvele nje uthi nyanga yoDumo Mzoko GPRS sozondo uJumbo bazobe bekhona bezodumisa kanye nathi. Ningakhohlwa, fikani namakhandlela wena ade nithandaza ngawo. Sizobuyisela inkonzo yezibi, sizobuyisela okubi emuva. Ngithanda ngothando lika lava, sihlanganeni Sunday emahlabathini nantambama ku YouTube channel. Siyabonga, uNkulunkulu anibusise.